tuza gutangura na nduzo ya hama duhereze na tera intambwe twagiye
akapela
canke nda ushaka ndakuvugirize ange ndaramitse ndaka ndakuvugirize kugira bibe bien ntihave haba uza kwitwaza ngo urumva ngo bya bintu ngo bya ngo nibyo ari bimeze neza Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kwa islamu wote. Bwana Yesu asifiwe kwa Kristo. Ini Empower TV ni ya televizio yanyu ibazanira abaririmbyi, ibazanira abantu bose bakora ibikorwa mvabwenge. Murazi yuko twamadukora kuri Source Dinir, ariko rimwe rimwe tubonye abaririmbyi tubakeneye aho duhuriye duca dukorera aho nyene. Murabizi rero ni Empower TV ibazanira amatalent nkuko nabibabwiye. Kuri micro ni Vivant Semre nkuko bimenyereye, ariko hariya kuri kamera benshi bakunda kuvuga ngo ni nyuma yaho cyangwa mu cameraman ni Claude niwe arikamfasha kugira amasanamu abashikire ameze neza. Tunamusira nabazaniye nde hari umuririmbyi, hari umuririmbyi w'umwigeme razi kabigeme rimwe rimwe baraza sinzi bifese yavuze ngo baca bapotera kubera ngo babateye amada, ariko wese uko vyagenze wewe nyene byarashitse aruba kugwiwa aca vuga utireka mbanze mfate umwanya kugira mbanze sinzi ngo nitunganye biki nibiki, ariko gusa simushasha ni wa kera. Hari indirimbo yo mushobora kumwibukira ko yitwa ngo huzuye nduzuye. Ni ndirimbo yasohoye mu mwaka w'2017 namba nibuka neza, kandi nivyo ni 2017 yarabaye hit kabisa. Ubu rero inyuma y'iminsi atari mike yazanye indirimbo yitwa ngo tera intambwe. Turaza kuyivugana ko ariko turabanza tuvugane n'ibyiwe byo mu buzima busanzwe, ariko ntuza kwinjira mu nzu oya tuguma hanze. Bamwita Pami Queen. Umeze neza?
Ego meze bien.
Ebana jambo na ni Sevalante.
Oh,
yeah. Come on. Rouge noir. Okay,
camera.
Right in your mark. Yeah. Hey. It's a bien frame. It's
bon, grâce à mon vidéo, je vais spécial en train de régime.
Ok, nous sommes mariés. Je suis bien à la française.
Merci.
Ok, nous ne pas mimer ces miens.
Nashoye no kuha ni cyambere cy'uyu mwaka.
Reka kugitarukira ko tubanze tubwire waruri. Kugushaka kutuzana muri byiza tugomba kukubaza kwanze ibibazo. Ingene byari byagenze? Ni giki cyatumye muri rusangi ubanza kugira stop mu muziki?
Oh bon, sinovuka ngo hari iki cyangwa kiriya, novuka ko rije nashatse kwiha umwanya. Ego kugira ngo nshobore après kubaka urwanje. Shwe kumenya ukuntu ni organiza bushasha mu muziki, nshwe kumenya ati mbega iki cyangwa iki yanzwe gipanga sanga api ndagiki komisa nshwe kugaruka ndi bien organisé niko novuga.
Okay, ambe bujanye ne kuvuza ngo rwawe naje mbuca ndondera rwanje na kora ndondera rwiwe kuko mwese afise rwiwe nago mba ndakubaze wewe nijya hebanga kuko abaririmbyi benshi n'ukuri baruba kugwaba ugasanga amezi atatu ngo biraheze, si kubakobwa gusa n'abagabo ugasanga ngo biraheze, sinzi biki n'ibiki ugasanga muri famiye canke mu rugo ugasanga ngo ya mwebwe abastare kenshi bakunda kuvuga ngo abastare ntububaka, ariko birambiye nijya hebanga.
Novuga yuko kenshi iyo ubanye n'umuntu mugaca musambura nyuma y'amezi make nuko mutaba mwarafashe umwanya wo kwigana canke aba peut-être yari gukunza uri muri ico kintu mugaba ataki kwifuriza hari umuntu ashobora gukunda uri umuririmbyi kazi mugabo ntakubwire ko atabikunda hanyuma gahengera ushitse mu rugo akakubwira agashakubwira ati stop ahagarika sinkeneye kubandanya kuri ibi donc muri ico gihe utari prêt rero canke prêt gucuha ico kintu surtout uko umuntu aba yakigusanzemwo nivyo kenshi bikunda gusambura sino iyo muvyumvikana ko wanashaka kanagufata ukuboko kenshi ibintu biragenda neza
nkawe nisa kuko n'indirimbo yawe ijya navuze muri introduction ni nawe wakoresheje kugira werekane neza ko wuzuye urumva yagutwaye abizi vraiment nimwari kubipfa ariko ngo rijya joro ryanyu ntanyu ngo urumva ngo tuvuye muri show saa 9 z'ijoro ngo saa 10 nabyo nyene ngo biratuma umuntu naha babikunda avuga ati no umugore w'umuntu saa 8 z'ijoro no kuri kw'Imana
Bon, you are the Chevy of the Ayago heritage. If you didn't have got you, Muri Kumura and Babidi, Munagu supporting Kagufasha, Kagushikira Movimo, Kenshin Vidagan, Zako, Ria Mazuata Vita, or any room Vaco, Sinomo Muziki was animal would go, Sikuko, whatever Yamuziki at Taijoro, two was another doctor, Changa Bangra, Squadra, Kukats, Bagatabuke, Mucho Gere, with Sabau Kumamo and Habireko, Mutahuri in Hukumi.
Okay, go. Nook, the cat is to be gazelle. Tuze ku muziki ngo tera intambwe waravuze abakobwa bagenza muri tera intambwe
yego
ngo ntibazi kuvuga ko bakunze ngo babigirisha utuntu ngo none babibona none ngo ntabone igisho ndakuraba ngo nabone ko byabimeze gute hanyuma indirimbo ya tera intambwe simpava ndakubaza byinshi cyane ariko kuko narayumvirije ndayizi nza ndakubaza ibibazo bitumbereye wavuze ngo mu mico y'ikirundi kirazira yuko umukobwa abwira umuhungu ko yamukunze byanditse
Bon, aho byanditse ariko vraiment tudahendaye na urabizi yuko mu mico nakaranga by'ikirundi atari kenshi cyane byibonekeza yaho umuhungu umukobwa plutôt abwira umuhungu bwa mbere ndagukunda ndimo yego hari habavyuba ukabakabivuga mugabo si benshi cyane ashobora kutabikubwira directement mugabo ukabibona atavuze
nangaho umuririmbyi maze guhagara imbere y'abantu nk'ibihumbi bitanu ubu ubigiye wamukunda ujya kwera ibyarakunaniye kumubwira uti jewe nagupfiriye
Ukiza nuko ari wabanje kunkunda.
Ubizi gute? Yega niho nabitubwira kuko igihe umunota wa mbere mutangura kubibwira na siho twari turi. Urumva naho bari watanguye kumubwira uco tubesha yuko ari we yatanguye kukubwira.
Ushaka kubabesha ko arashaka gusha ambeshutsa.
Inyuma y'igihe kitari gito utari kurakora anibaza yuko byagora gutwaye umwanya nshaka umbwire mu majambo yaguye integuro yose tere ntambwe yavuye kuki ibyagenze gute nibiki byakugoye integuro yose kuko warumaze umwanya tari muto tari gukora
Bon ivyangoye muri tere ntambwe
anzumbwire ico yavuye ko tuve muhira tugera no muri studio kwa gigabit
Bon ico yavuye ko nahubwiye ko ari histoire na baye inspire kuri histoire y'umugenzi wanje w'umukobwa yakunze umutipe hanyuma amaze gukunda umutipe ntiyashaka kumubwira kubera peut-être nawe nyine kuri bya bindi nyine akunda kubwira ati by'imico nakaranga mugabo urazi ko umuririmbyi ico ubonye ico wumvise kenshi kirashaka kuguha histoire cyangwa kikaguha kakwinspira
kugukurespira
kugishura gushironga indirimbo wandika ivuye ku ico kintu ego naho vyavuye gushika ndaja muri studio ndakora hama nari napanze ko indirimbo nayikorera video clip hama ntivyashoboka bivanye nuko ivyo nashaka ntashoye kubironga mu mwanya kandi wari kwigiye cyageze gitari gito vraiment navuga ati n'ubundi nta kamaro kuguma ndabibitse muri studio cyangwa ikireka nshobore gukora ivyo mpambije mbe ndaha abakunzi banje bashobore kunyibuka ko ndazi vraiment agiye cyageze n'ikirekire cyane ari benshi baguma bambaza bibaza ko nubana ntarebye muziki mwabo ntababwira toya sinabihevye ndi ko ndakora
okay umuntu yumvise Pam Queen aca yumvamwo ibice nka 40 ku ijana vya master music ariko ubumvise Pam Queen uca wumva hariya ngo gigabit byagenze gute turi wasaliti niko mu giswahili bavuga twa master music twamuciye inyuma canke bimeze gute
Bon oya master music twarakoranye ariko kandi ntwigeze dukorana nkaho menga no vuga ngo ni studio ntegeze ko amahoro ya commission yose oya ya studio twako turakorana kiri ya gihe ubunye ngarutse ndahindura gatoya ko bon sino vuga ngo nta amaha handi kandi sikuvuga kandi ko ntazusa gukorana na master music ashaka gukorana ni nko ejo nshaka gukorana n'indi studio kanaka Ego.
Okay. Ngomba umbwire rero jiga beat kuko hajya hariyo umuntu ahuza abantu arengene mubona n'umuntu ntimuhura from nowhere ngo murabyutse mu gatondo ngo muratelefonanye ingene mwamenye ukabona ati uyu nyene kuri tera intambwe niwaza gukubita kabisa abantu bazakumva ko natera intambwe nje imbere. Byagenze gute kugira umwiyumvire n'indi yabahuje
bon gigabit twa nese no ndamuzi kuva kera kera ko narumva ibikorwa bitandukanye bya barimvi batandukanye yagiye arakora nkumva ko ari umuhinyanyo zashoboye bon mu nyuma nza gukorana kazi na NLN basanzwe ari nk'aba friend niko no vyita ego niwe ashoboye kumpuza nawe turashaka gukorana iki gikorwa n'ibindi byinshi biri nyuma nuvuga nkako ari nkawe yaduhuje
okay wumvira ijya ndirimbo yawe tera intambwe kirundi ciza kabisa gisiguritse umenga ni ndirimbo wandikiye muhira kuko uratekanye nivyo ukibazo canje kirafise ukuri canke
bon sinandikiye muhira yo singihe na giye muri studio mfise couple imwe na refrain ama couple ya kabiri ndayimarira muri studio donc sinovuga ngo nandikiye muhira yose
idea ya melody ni nde yazanye
Idea melody ni njye nayizanye
namubwiye jiga bida ati numva ko menga twagira utuntu twa tantata ama kibi
ara nk'umu producteur nyine uratse ko ategeza gushashiramo n'ibindi birongo n'ibindi bintu byinshi byiza abazi
Harahawe ama piano harahawe sijui afrobeat sinzi bika ama 7 biki ni biki ariko wagumye hari ya muri ya systeme yawe muri ya ritme yawe washatse tubanze twumve sinyatire yawe kutarahinduka canke bimeze gute wabanje kuvyiga bukebuke kubera iki utakorokeye mu bigezweho
bon simara nkunda sinovuga ngo ndakunda kujyana na nibije nkora nkunda nkora ibintu uko mbeje yewe nyene donc personnellement navuze ati iki kintu mereye kuri iki kintu cyiwanje cyangwa abantu baransanzwe bamenyereye ko byo babiza gusomba hama ni byaba ngombwa nzokora kuri izindi styles zitandukanye nta kibazo
okay hari gukora indirimbo ugeze muheruka yumviza nka gatatu ukavuga ati indirimbo bagabo bamama izonkwegera tindavuza abantu babandi jaka kandi hari n'abantu bujya urashobora gusangana hariya muhira bo frère yarayumvirije nshaka numva ama conversation mwagiranye n'abantu bayumvirije ubwa mbere ati uraduhushuye kwere nta bantu nshaka kumva ama suggestion bagize ati twumvirije iyi message umenga hariho abantu bavuze bazohava bashavura canke hariho abantu bafashije nshaka kuvuga mu nzira zibiri zitandukanye
bon iyo muri nimvi asohoye indirimbo ni donc utegeza gutanga message nyine zokora kuri benshi urumva rero abantu bashaka kuyakira kumwe hariho peut-être uzoyumva ikamufasha akavuga ati ni ya histoire yanje canke uyu akayumva kumva umenga biramubabaje donc sinshaka kumenya rero ati naka canke naka ko ni ikintu gishika kureva macumvirizwa n'abantu benshi batandukanye
wambwiye ko ari true story y'umugenzi wawe byamushikiye waramubwiye utubere ibintu byongera ndabiririmbe canke
namubwiye ati histoire yawe irampaye donc inspiration ndamubwiye ati kandi urazi ko nsanzwe ndumuririmbyikazi ninagira icyo ndayikora ko rero ntibizeye gutangaza
aramaze kuyumva indirimbo
yarayumvise
yavuze iki
bon ntacyo yavuze ahubwo gusa yararyohewe aravuga ati abaririmbyi vraiment umuntu no kubagendera kure kuko
ati
ntabangamugira
uramuza n'uwo muntu umwereke Claude hari icyo yikorera okay urabye video lyrics yawe ni video isa neza ahubwo yukura ko bijya byandikwa giye urandika yaciba video official cyangwa official video kubera iki utagize nyene video officiel tuyibone nyene uko nyene nyezina apana bijya by'ama video lyrics
nabivuze ni kubera ko uko nari ndayishaka jewe sinashoboye kuronka ibyo nashaka byose mpitamo rero kubyihoza
ubona kugira uyikore nk'uko wabyipfuza yari gutwara nk'uburyo bungana gute ugacura abantu ubwo watwaye kuri video lyrics warabuze ahantu dodora kweri
sinzi nabuze aho ndodora mugabo ariko ndabona ko n'umwanya umenga uri kuragenda kuba muremure kandi uyu canke uriya ntazosapotinga mugihe abona ko atakintu na kimwe uri kurashyira hanze umubasi ushyire hanze bijya ubike ushoboye hama uzo ukenera gu supporting avuga ati kan supporting naka kwa ko nabonye ko nabo yashize mu ifo agashobora gushira hanze ku rugero nyine kuboyo ashoboye
okay Pam Queen na undi ko ndaraba ku mbuga zawe kuri account yawe ya YouTube hari hano nabonye nguri under GB ano kuvuga umenga hari habantu baguhagarikiye canke bagahagarariye mwino minsi bitwa GB nambi cyongereza canje no munsi navyutse kikiri ku mustari nkuko cyamo
ego niba tuko turakorana nyene muri no minsi ni ba gigabit nyene tuko turakorana no kwaran supportinga muri ibi canke biriya ego bitavuze ko ari management comtere oya tuko turakorana nyene donc hari abantu nyene usha gusanga bashiramo kuboko donc bafise part nini mu kikogwa cyawe
okay ego mbe ngumuntu nka management kene Pam Queen ibyo bimwe bimwe asabane bibi
bon niba dawo kubera kenshi niba propose amategeko ugasomukaraba ukabona ko uri d'accord nivyo basaba umva mu ico gihe cyo bivara nivyo nyene basaba nkabona ati mbonye ko ndabishoboye mbonye ko ntabishoboye naho nyene havuga ati no ntibishoboka
kandi burya ngo bakobwa mararo nka management sana kubera ngo mushobora ku management wa kabiri
kabiri gute je nta ndaro nka
pre wabyumvise ba ngo ari giye kandi ari umuntu yigeze kumbwira ngo ari giye umuntu aza ngo aje kuko managinga mu nyuma muganga kubera uri umaze kuba kugwawe se nibaza ko byo gushikira simvuza bamene aba manager bose oya kabisa ariko ngo ugasanga aje kugufasha mugaba afise nibindi nawe akeneye kumufasha biri nyuma y'akazi ugacusanga akazi karapfuye
yego birabaho na nivyo bituma mubona kugeza ni umunsi wakobwa ari bake muri industry ego
kweli
kuko deja uje uri mushasha uje uri mushasha umvuga cyushikirwa nico ari hucinje cyuvuga ati ya bantu bya bintu kweli wapi nakigenda ugacusangura cyitse intege kare mugabo iyo nyine washiye kuronka amahirwe yo kuronka umuntu akwemfama akakubwira ati urya mu muziki ibintu byose bimeze ukuntu ukaba uteguye umutima uramenye ingene ubana n'abantu bose
none nibo vuga ati jewe apare ya management ndakeneye nibi kugira umuntu abijemo abizi nyene namba ari muri contrat bakabyandika reka turekane nibyo Pam Queen uravye umwanya wari umaze utari mu muziki bisaba kukoresha inguvu nyinshi kugira usubire kuri gwa rwego rwawe wanashima uhiriwe uhishije abakobwa si benshi mu uyu muziki w'u Burundi biroroshye cyane iyo haje undi kugira afata inzira abantu bamumenyere nizahe nguvu uzanye nijyahe banguzanye kugira abantu bakwizere kuko kenshi iyo muzanye indirimbo imwe mucavuga ngo abana ngubu ngo ni ipi ngo ni album mu nyuma tukata dusubira tukababura
bon nibaza yuko narafashe umwanya wo kuvyiga umwanya wo kwiyumvira ndavuga ati reka ngaruke ngarutse vraiment nkore nkore ibikorwa bitandukanye kandi sinze ndafata umwanya muremure wo kunyoteza abakunzi banje mbona bizeza yuko vraiment mutagiye kuzamuramara igihe nk'iki nari maze mutarabona ikorwa gishaje
tugarutse kwigaruka ryawe ku myaka wari umaze general niteze yuko ucugirisha nka press conference canke ibiki n'ibiki ariko nakina kimwe tukabonye kugira uvuga uti ndagarutse erega bagiye utanatubwiye
nagiye nababwiye nagarutse nababwiye ni atari ariko nibaza ko byose bizogenda neza isufiyo kumenya gupanga ikintu iki canke iriya ku mwanya wacu ego
umuririmbyi umwe yageze kuririmba ngo kubaka izina ngo byaramugoye sana nawe ndazi ko byakugoye mbega ubona izina ryawe wagiye gato warubatse hari icyo ryafashije mu igaruka ryawe
ego ryafashije cyane kuko ntigigeze rigira akagirire yagiriye akagirire kuko deja hari haba afananje batandukanye batigeze bampeba cyangwa ngo banyibagire nibo nabo bagumye bantera intege bambwiye toya garuka giye ni kirekire atari kubwa gishasha tubona gira iforo vraiment duhe ego
urabye wamenguri iforo cyane mu kwandika mu ndirimbo z'inkundo muri CD ziriyo harimo n'izindi zo mu buzima busanzwe buvuga ku zivuga mu buzima busanzwe bw'abantu cyangwa ku buzima busanzwe bw'abantu
bon ego sinzoguma ndirimbo urukundo gusa kuko sigo tubaye mwo gusa ko biri kose turabaye no mu bundi buzima busanzwe hariyo andi ma histoire tubona ho hanze nibaza ko umuntu uzamararo nka bitandukanye
tugaretse gato kuri tera intambwe video yawe ni video lyrics nk'ubuhoza umuntu uti jewe nagira ndagufashe kugira ukore video nziza rero y'indirimbo uhita yari kuyikora canke hajya byaraheze ucutereje imbere nyene nk'uko intambwe yawe bivuga
bon no sho kwikorera video nta problem cyane nkakorera na video ni di 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 inyuma
atari bangabo muri ko mufashanya aba gigabit mwumvikanye gute bo bakora audio gusa canke na video bazoza baragufasha shaka kumenya kugaruka kwawe comeback yawe ihagaze gute kuko ndazi ko byose wabi plannings
Bon, tuko dufashanya bima kuri kote zose, tuko dufashanya kuri kote zose. Nibaza yuko ntituzofashanya kuri audio gusa, oya. Kuko n'umunsi ntoni yonye twari kumwe na timu presque yose. Ego twari kumwe kuri tera nibaza ko tuzofashanya kuri byose pre. Ariko nicobuza yuko niba ari umuntu akeneye gusupportinga, ari umuntu akeneye kuzana uburyo kugira ngo dukore byiza gusumba tutazomwakira.
Mbe uyacarondera ndarondera Pam Queen canke arondera Gigabit.
Bon arondeye jewe nta probleme, arondeye Gigabit nta probleme hose mi ubutumwa burashika.
Burya iyo umaze umwanya atari muto utari mu kintu hariho ibyo usanga byarahindutse terrain wayisanze gute iranyerera canke irafata waje wambaye botine
godio unye na kera urabona ko unye hariho abaririmbyi kazi canke abaririmbyi bashasha kuguma bazi kandi bivuma bafite amatala atandukanye ya bien imiziki kirasohoka unye n'imiziki imeze neza cyane donc bisaba nyine ko nta gusubira inyuma no gutera umuntu ajye imbere
no gutera ajye imbere uravuze ico baririmbye bashasha bariko baragwaruka rucacho ruko ruraruka mbe ubona gute ubona zangurane mwe mwacamwe mugitangura nazo nizo bariko bacamwe canke inzira mwabaciriye irarengana
Bon sinzi ngira sivyovana nabo nyene kuri kote yawe byo nibo bashaka kuvyivugira sinzi ariko kare kare urabona ko ama TV online cyangwa ama radio ntihari bwabe menshi nk'ubunye donc ubunye biroroshe yuko igikorwa gisohotse gishobora kugera kure gusumba mu myaka iheze nibaza yuko aho kubunye tere imeze neza gusumba
okay indirimbo yawe wayisohoye igenekerezo rya 2023 ukwezi kwa gatanu kugera no mwanya views sindazivuga ariko sinazishimye naho nama mvuga yuko YouTube siyo sico gipima cyo kora muri rimbyi mwiza kuko ariho nabatabizi baronka nyinshi ababizi bakaronka nke ariko kuzironka nabyo nyene ni byagaciro ni gituma tuba bloke kuri social media
bon sinzi en tout cas turagerageza kugira partage bishoboka bashoboka ariko nibaza yuko no mu byatumye nasubiye inyuma gatoya bivanye n'umwanya muremure namaze nteko ndakora kuko kenshi iyo YouTube itari active n'abantu ndumva ntibashobora kuyikurikirana cyane ariko nimba uno munsi nkozi inyuma y'amezi nk'abiri nkaba ikindi gikorwa nibaza yuko n'ivy'ama views bizoduka
okay nuko rero Pam Queen abantu ati iyo umuntu amaze iminsi adakora abareho abandi bariko barakora jewe sinza kuja mu baririmbyi ba kera ngo bamaze kubaka amazina ariko ariho nabo ubu ndazi wemera nigikutegekanya nkaga featuring canke collaboration kugira uvuga uti nanje mu supporting ane kuko ukoranye no muririmbyi w'ubu nko mwigeme hariho ba biko bra naho nawe nyene mwino mise ari byo ndamwagiriza hariho ba wise bariko bakora neza hariho benshi bariko banumva ngo hariho undi wa muri the fighter yaraje yitwa nambari ngo baby p nta kintu tegekanya gukorana n'urugwaruka rucaruka navuze cyane ekotefi
ego tagikitegikanya cyane kandi kindi nacyo ugerageje kuraba nyine iyi generation shasha vraiment barase talent sino vuga ngo bakena nabo bafise oya barayifise ariko nabo ubu vraiment bakora neza nakizobuza tudakorana nabo
kandi ajya ngo murafise na groupe yanyu urikiyemo ngo bari binjye abakobwa n'abari groupe WhatsApp reka ndabimenye
bon irahari vraiment idufasha nyine gukomunikana
kenshi muganda wabona mu kabare Nyagira mukaba sindabona muri studio ndabona mukabara
Bon ni twashye gutangaza turi muri studio mugabo nibaza yuko dufite n'ikigogo twakoreye hamwe nk'abakobwa
Okay mu gusozera rero Pam Queen asabiki ni gikasaba kugira umuziki ubanda n'iteri imbere muri rusangi abasanzwe bafise uburyo abasanzwe bafise ico botera mu muziki n'abafana
Bon je no saba nuko vema afise uburyo bwabo ba supporting ugira udushye gushikana ibikorwa byacu kure kuko deja niteka kuri twebwe no kugihugu hanyuma namwe nyine journaliste mudufashe vema kuko atamwebwe nta twebwe ibikorwa byacu nibisho kugera kure hatari mu koko kwanyu n'abafana babandanye badusupportinga
yego tuza gutangurana nduzo ya maduhereze na tere intambwe twagi
A cappella.
Changenda. Chaka na kuvugiriza. Angenda na mixe. Ndakanda kuvugiriza kugira bibe bien. Nave aba da kwitwaza ngo urumva ngo bya bintu ngo bya ngo nibyo ari meze neza.
Master music. Master beats. Oh my.
biranezeza nkabura icyo mvugaye iransusurutsa maze bikambe ngayo we ngo ntosara 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 ngo nduzuye nduzuye ntujujwe nawe oh sweetie reka mubaze ijambo rimwe utavuka nguwe wowe urukundo nyereka uvuye he singekeranya kuvuga yuko jewe nkunzwe kandi sindidanya kuvuga ko nanje ngukunda siriza siriza ese ari nawe gucanga canke ufise amakenga ari kitagenda neza mbarira niba biri ngombwa nkarira erega nanje n'umuntu ndahwera urabizi kinsubiza mu mico y'ikirundi na murundi avuga ko yakunze bisama kwisiga igiceri gutesha agaciro ababyeyi ese nikutabona mbwira nikutabona tera intambwe mbwire yuko nkunda n'irindi ubwire ko ngushaka tera intambwe mbwire yuko nkunda amabu
iyi ntagarisho muzoyirihira sho mbe bujya nta bitaramo tuzatangura ibitaramo ryawe erega kandi amahera we yaro erega baragukumbuye
bon sinzi n'ibintu byo gupanga yego
tera intambwe abahungu batavuga abakobwa batavuga nka ba Claude babavugiye pane ndagushimiye
merci beaucoup
imana ikuzigame nibaza yuko ufise gishasha uzoza nga kuri impawa tuzoguha umwanya wakoze cyane
ego nanjye ndabashimiye cyane ku mwanya wanyu mwampaye mubandanye mudusapotinga sitabigeme muratse ko turi bake mudutere intege ego
asante sana ku bantu bose mwadukurikiranye ni impawa tv Claude niwe ari kadufata amasanamu ciao